E o folofon fata alo fatu, e le suafa manu malo Yesu Kiriso leo le kalesia, le peo tatu nu. E ona, to finga isi ese, malo le soifu muria, malo le langi matafi, malo le folau langi ma. Faftaia le lofo malanga leo ta pausili. E non fai ona, tato au leo manuia, lo tau soifu ama so mato wola, e le nita a fau, ta aolon sapati. Fo i alvi inga ya teo. Fa manu ina mfa ne ne ina pelo na swa fa mamal. Le melea, o maya. Si tatu tapu yatu iletu. Come, let us worship God. Ya yova la lang yuma yo to on hat ya yova mal fifia o mayo to yo na luma mal lang fifia yo to lo o yova o ya lava le tua o ya na fai ta to fai ta to mona o lo na no ta to o le lafu ma mo we fangina yo to lo atu no fai to mal vi inga mona lo to amle pese yo to vi ga tu ya ti yo to fa manu atu lo na swa o wale le yova e fa va lava lo na lo E o atu lava lo na whamau ni lea tupulanga, man lea tupulanga. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. E au tupulanga le lofa la wafio mato moli mawina. A wau le tuwa e lofa. Le yoe, a le wafali a le tayao tutoa tayao manino la wafio tayao le sabati. E no mato wala fai mai fai nunga manui o le tai au fōu. Sa e leo leo ma pui pui tausi mato ma fafitai. O wa mato se ili atu ila awa fio ta ma. Fe soso ani mai ala ilo lava ngana. Ma futa ino mato utangata te to tasi e lo lava ngana. Mato utapua ila nganga malifa maoni. I ume le fasili sili ino lavati. Ma tō tutalo. E ala ia Yesu le li ima le whaona. Amen. Tātou pese e le pese o saunia. Thank you. le faita wina o niso afi ang paia le tātou tua. Mo le tus faita uma il fenga inga fau e feso alo nam tāu po e lua. O te faita wina le fai po e sfutasio o le fai unga. E feso alo nam tāu po e lua, ma le fai po e sfutas. E ho elona fai unga. Ephesians chapter 2 from 11 to the last verse. Fa fonga maya. Faita wina o niso afi ang paia le tua. O le nei e o tō manatu. Sa fa pau pau o tō wano mua e la tino. Na tā ua o tō wele petro mina e la tō e o tā ua o petro mina e la tino. O fai e lima. O ono pō ia sa le iai ia te o tō ke wiso. Sa tangata ese o tō ili sa ninga o le mālo i sawa elu. O tangata ese fō i fia ngainga o iai le mea na fōlfolaina. Sa le iso o tō fa moe moe. Sa anua fo ima le atua ili lalo langi. A ono po nei, ono ke wiso Yesu o utou. Sa avava ama mao na mua. O faa lata laita ni ama yai ili toto ke wiso. A wā o ia tato te lele yai. Wana faya itasi e sa faa lua. Na nisolo ia fo ili pava iloto sa vaibo inai. O ia faa umutia fo ilo na lava tino le feita ngai. O le tula fono lea ili polo inga i upu fasino. Ina ia liliu e ia lava lea to lua ia fai matangata fowetasi. Ia tupo ili file mu. Ma ia faa le lea ma lea tua e sa to lua ili tino itasi. Ono ole sa tauro. Ina ua faa umutia ai le feita ngai. Na maliu mai fo oia e fola fola mai le tala le lei ole le lenga ya te utou sa vava mamao. Ato me ua lata lata. A wā ua fatau maua e tato uma, ona o ia o le taita inga ili tama, e le nganga i totas. O le nei, e le toi tangata ese o tou, po e wā au mau, au unu fatasi ma le upa ia, o le ainga foi o le tua. O lo wā tina e ilunga o le whāvae, o le au apostolo, a toa ma le au perfecta, o le mātu le manu o Yesu ke viso lava lea, o fat tawina ya te ia le fale atoa, o lo alwa e, e ne fai ma malu malu pa ia ileli. O to foi wati na e, fatasi o to ya te ia, ele nganga, e fai maafio anga, o le tua. Therefore remember that formerly you, who are Gentiles by birth, and called uncircumcised by those who are called themselves, the circumcision, which is done in the body by human hands. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put death their hostility. He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through him, we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. May the Lord enlighten unto all of us the deeper meaning of his holy word. And may God bless the reading of the scripture. Nui ala loto ana afiong pai. E whamunia te lele tua. E ale ile. Whaita wina mani. Nga au tō whafonga. Niso ana afiong pai. to mai atu ia le viiga o le faamanū ma le fanitaga nei seʻia oo le faavau faavau lava amen le tatou atu i luma o le atua a le tatou taalosaga se tatou i fomatatalo i le atua e ou le viiga o le mana ma le malosi uma lava o le atua puleaoao le atua fai mea mafai le atua lanu magagana o le atua laua fio o loo iai e pule i le lagi atoa ma lenei lalolagi faafetaitia le tamā e na uā alafaʻi mai matou i fanuga manuia e ui ā na alafaʻi mai nisi fanoanoaga ona le maliu ma le oti ae lē mafai ā ona faitiiti ai le agaga o le faafetai ioe uā e ou laufio le viiga e ao pea ona matou faamanū ma faaneʻeneʻina a laua fio o le atua mamalu le atua silisili ese o le atua e paia faafetai i mea uma e faia ma tapena ina ma saunia mo lo matou olafiafia ma le ola manuia o au faamanuiaga a laiseese ma lou tomaoaiga foaʻi mai faasafua faasalafa mai ioe le alii e le alofa e tele vave ae tele gese a le toʻasā tele manatu ine o matou faaletonu ae te silasila mai o matou tagata ma le alofa faafetaitia le feagai lou nuu ma lau fanau lavasiga tofo tagata ma lana sa faia e lelevai aso ua mau atu peitai ana a lea ua matou oli manuia le taeofo foʻi le viiga iā toe tumau iā toe faasilisilina maualuga lou viiga e mea uma ua e faia mo i matou le alii e faafetai lau tusi paia e aʻoaʻo aʻoaʻi faatonu ai i matou o loo iai upu o le ola sei fafagaina ai o matou tagata ina ia malolosi o matou gaga faafetai le agaga soasoani laufio o loo faamalosi taimi uma le alii e fesoasoani so matou vaivai o loo faalaʻi au o loo timaʻi fai pea ona matou tumau le alii e faafetaitele ai laua fio tele ma le anoanoaʻi o lou lofa ma lou alelei taualuga i le faaoletaga ioe le alii e maliu iesu keriso lou alo faapelepele a lea ua matou mo le avanoa i le gata o le ola nei o le ola atalii afaia matou tatonu faaoletaga uma na samia avea iesu keriso maliʻi faaola io matou lama pagā le alofa faulaʻi o laufio matou lē mana tualava ona o matou vaivaiga agasala ai matou i laufio o matou faaletonu o matou manatu ma mafaufauga le alii e uu matou agasala lea uu matou tautino matou agasala i le tele o mea agasala ou faia ma le iloa agasala ou faia ma lelei iloa o matou manatu ma mafaufauga le vaaiga o mata sa vavale o matou vae ma le fetagofi o matou lima le alii e so se mea uu matou matou agasala matou faatoʻese ma le agaga faamaulaga toʻele atu i laua fio le alii e o alava o matou vaivaina mea uu matou sesē ai faamagalo i matou toto tauō iesu keriso lo matou lii faaola ao tatalo le alii e se alofagia lo matou ua latagofai mo laua fio faia se loto fou i totonu i matou uma se loto e te fia fio tumau ai fia loto e ataigia ai laua fio i o matou ola ia fesoasoani mai lo matou ola tagofai satani o loo tagofai e le peti lo matou ola auauna lo matou ola tagofai no mato wola ta wivi mo oi. No mato mo miel malo si mai atu oi. O leon sa'i mar fa pali pali. Te atua il fili mana mai leo anu fa soso. E matutu mau ila wafio. Puno leola mal manuia. Stalo fa manuia ilau ka lesia. Io nangi taitas. Ala tu fufuanga malumana manuia la tu aina. Alo fa ngia o lo matutu ma. Famalui e tupulanga lalo vawa o lau kalesia. E o nofa o onga i angalelei. Mawe la tonu matau i la ufio la mtanga la potu. Se malosi la unga aludue o lo ala mai au famulia. Ia fapenao na la tonu mana tuai o la ufio. E ala i la unga alue. Talo leli ie, mana tue o mai mvai vai. Na toi fari pui pui. E u leini me no fa e u mate laina fia ai mali fia fi e u matu ot sosetas mo mia la so sani ale lei a sia sia tu la ufio e me se la to mo u fa no no nga o no mlanga melu mele fa ma fa no fa na fa me se lo nga mo na tu sta lo le ni vai tau pesi malosi mai fo ile fa ma ile ni vai tau le li e a le Soso ani mai, matu mōl matala, matu mata liai me otutupu li liwa itau, mai se aale ni fa mai. Se aale li, se ie tafi se aale li ie. Eia pui pui mai i matu uma mali ni fa mai. Oone ia fai, mai matu ulu matu tama. Nisiwa, mawai li ni fa mai, i aale li, soso ani atu. Lato mol malo si lo lo tutele, ta uivi ai le liye. Aone ngalo lo soi fula au fio, e fava vau. Talo ono le vatau malo ili ni vai ta ue mo ue si le fio me uma. Ano mato ut talo le liye so soani, loto ma nganga o teitai o malo teitas. Fa ofi ina le file mula au fio lato mutu. Fa tu pui nai le file mo le na lo langi lo mai tu tu mai. Mana tu ala tu nu pele sam. Fa manu ia na fa ina malo. Sa e mis. Fa manu ia le ni a tu nu o mai tu fa ina lo ai le li. Mai tu tu tano. Manu ia la unga lu nga la fa ia tu yo a wang le li. Fa si no ala fa tu nu fa lau lau fi. Sa e linga. Tulang fata otolo mo uleli. Ena ia manuia lava lumanga. Ma matu fufuanga. Ena ia tupolo olo lo ngā luenga lili. Mawa pia lau fanau. Loto le nganga itas. Fa mui mui itas. Matu te ngā lului fe o ea iai lili. Mosi manuio lau ngā luenga. Matu te le mfeo ina i matu. Matu tutaro. Fatashi mai la ufio, ala nga lue nga lo nga nga li. Nama ato utitalo, ya, fapena afso swani tu pulanga. Sawa sawa, fili maana mai lei, wana fafso soma. Tau mfai lava e fale nga ina le olo na ima ato fana, utitalo, ya nga li la ufio. Na ima ato fana, pui pui ila to maia fainga. E tuto ina o lato loto le ustai ma le whalongo i matua. Tuto ina o lato loto le file mua la ufio. Ma whai o na lato mau o mafu whaunga le lei. Te lia ngō fia ai whau tuanga le li e. E o wala wano lato lumana i manua. Ia le li e lo matu to ma. O le alo alo ptala le ta fai fia lala nyal man mana. Manu lia ni ngana stele mo oe malo malo. Si taimi feta laila ufi ale tangata valea mali fatuba. Ia fapena na matu falongo longo mali tutoa. Ia matu ta lia ngofi ala upe olai. Wa matu tutalo ya. Fatasi ma tutalo lilo tangata lavaya. Tu ina tu ilo mo la ufi o feye e lo fin ngala. E o la vo matu lotu. O matu tstalo ma la ufi. E ala trafo isu lo matu li mal fa. Amen. Thank you. Ole la unga le swafa tama le alo mananga pa ia. Amen. Mono me tole la unga le tusi sa fai tawina. E fe solo un tau po lua. Fa ngaina foi po sfu fa mas fu lima fa pea. O wa o ia lava o lo tatou le linga. Wana faya i tasi e sa fa lua. Nana solo ia foi le pava e loto le feita ngai. Sa vai lua inai. Wa uia fa umutia foi lona lava tino. Le tula fono e pola inga ma fatonunga. Wa uia lava o lo tatou le linga. Wana faya i tasi e sa fa lua. Nana solo ia foi le pava e loto le feita ngai. Sa vai lua inai. Wa uia fa umutia foi lona lava tino. Le tula fono i polo inga ma fatonunga. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. Fai mai paulo ele o le tula fono a le lofa tu noa. E ala ya keliso, Yesu. E fusi ya haita ngata uma. Nga lulue maola fatasi e ala ile tongyola. Wafaye keliso mota ngata uma. It's not the law, but the grace through Christ Jesus to bind everyone together. Working and living together through the salvation by Jesus Christ for all mankind. Wa o ia lava o lo tatou le linga. The story we read was Paul's reminder to the Gentiles. Don't forget that you Gentiles used to be outsiders. You were called uncircumcised heathens by the Jews. O outou sa fa pau pau na mua. Sa le perito mina outou. Sa fa mawalunga lava yutaya. Nana nato fenga osi lea maletua. O le perito mina. O le failonga ile yutaya. O le aveseina o le olanga tuai. O le anga sala. Aiola mole tua. Awa velea ma mea fa sausili. Ma mi mita vale aile yutaya. Ma natui fwaa yutaya. Ta wau le peuto mina. Una velea ma tangata amia tua. Ta wa. Leo fa sisheina ima nato la yutaya. Ta wa. The Jews had always been prideful of their sign of the covenant they had with God, circumcision. Circumcision was a sign to them of cutting off their old life of sin and dedicating themselves to God. But circumcision ended up causing them to become arrogant and proud. They considered the Gentiles to be outsiders because they were not circumcised. It caused them to think that all they needed was to be circumcised to be godly. So instead of reaching out and bringing Gentiles into a life of faith, they excluded them and treated them as unworthy. Lema faile yutayona a apa atu ili tangata ese. Ma aumai tutonu. Aumai tutonu ole onanga ole fatutua. Awale talia. Matau lea ngaina. Leisile mea taunga ili ola au auna ole tangata mole tua. Ia fai oe ma'u mai tātou uma, ma a ao a apato Yesu, e au mai e o loo i loa, o loo le i loa, fale nganga. Fai tātou ma a ao a apato ke liso, au mai se tasi tono le li'o o le atua, malana fana. May we be the hands of Jesus to bring the lost souls to him. Then Paul reminds the Gentiles how things used to be. In those days, you were living apart from Christ. You were excluded from citizenship among the people of Israel, and you did not know the covenant God had made to them. You lived in this world without God and without hope. Sao to le loa le tua. Sa le ai foi so to fa moe. The Jews were only thinking about themselves instead of bringing the Gentiles in. They treated them unfairly. Le yutaya fa mawalunga. Le yutaya fa sausili. Manatu a le yutaya na natu. Awole manatu ili tangata ese. Wawe mamea vaa ili fonga maa ili yutaya. Ma le tangata ese. We live in a society that is deeply divided. We are divided between young and old. Democrats and Republicans, we are divided between colors, and the list goes on and on. Le tato te moli ma wina, e o mai nei ona po, o lo yaya le vai lanu. It doesn't have to be that way, because Jesus Christ died on the cross to make us not only right with God, but also to make us right with one another. E o mai vai vainga fatangata. Ona le tutusa leo langona mamanatu. Tupu ai leo fe esese inga. Ma fe vai vai inga. E maftanga. Ayus ke liso. Yesu ke liso tato mawai le lenga. Nana ya solo ia foi pa vai loto le feitanga. Ai se to esu so o. Ma au mai fatasi tato. E le ngata o le tangata i le tangata. Na o tangata ma le tua. Le sa taulo ke liso na so so o ai le tangata ma le tua. The grass of Christ has connected us with God. Jesus has connected us all together through his death. He bridged the gap between humans and God. He reconciled us with God. Alia. Christ himself is our peace. Through his death and resurrection, Christ has destroyed the walls that separated us and made peace possible for us. He made not only our reconciliation with God possible, but also our reconciliation with one another possible. Ale o man talepe Yesu ke viso. Death of Christ on the cross. Not only did he take our sins to the cross, but he also took our differences, hatred, and anger against each other. He made us one people. One in Christ. Galatians 3:28. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ele o yese ute ye posi eleni. Ele o yese polonga posi saolotu. Ele o yese tani posi fafine. Awa utashi lava utong. Uma yake wiso yesu. Olona maliu ilungo le satawo. Ele ngata utato mawai le faole tanga. A utato mawai malefile mu. By his death on the cross, Jesus not only brought salvation, but he also brought peace. Jesus didn't die on the cross so that we would continue to hate and look down on others because of the color of their skin or what family they come from. He died on the cross to bring us all together. It doesn't matter your race, gender or whatever. We can all come to the Father because of Jesus' victory on the cross. Paul says, now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. Awa ufa atau mawa itato uma ona oia. Ole ala e sawa tuwa I tama. Ele a nganga I totas. We need to stop looking at people based on how they look and start looking at the content of their hearts. Ba ele me chitonu. Ba ele me le chitonu le fatu. Ba ele me le chitonu le loto. We need to start looking at people the way God does. He looks at the heart. The Lord doesn't see things the way we see them. People judge by outside appearance. But the Lord looks at the heart. Lausoi. Ele I maliu ke wiso mostangate to tasi po se vaenga. Ena maliu mo le lalolangi atoe au fiai oe ma. Olona maliu. Tato mawai le lenga. No ma mai ai tato fatas. Ina uia solo ia le pava I loto. Na fausia e satan. For Christ himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people. With his own body on the cross. He broke down the wall of hostility that separated us and brought us all together. Leatua alofalina. Na manatu ilana tangata na fai. Na wino mailo na alo pele to tas. Ina yeto iso soo fatasi. Lana fanau. Maungai tato fatasi il maftanga maia. Leke wiso manu malolina. O tasi ei nei tātou I lona maliu. Amen. Tātou pese, el pese o saunia. Ya moli la nga fa tele pe tatu no. Me shone tatu woma. Pango ainga alo mu mutai pe tatu program. Ma lo fa tele tsa ya le tatu tapu inga. Al fa una tala le mu tatu uma. Tatu lo mo mau tu no ya alo so fo le tu e so sani so tatu vai vai. A fa me tu pu ya. O ya lava wa fio mai. Faya le lenga mu tatu so fa tasi tatu. Ai le nga tene on tatu maftang mo tatu tu. Ala nga nga faftai pa yo tatu. Au talo vo ma lo lava le. Tu sa yo tatu fa mo mo. I think everything went well with our camping. You know, e ana me laiti. Tatu. But as always, you know, first time is always a learning lesson for anything. We learn from my first camping what to prepare and what to do for the next one. But it was a very interesting experience. I'm pretty sure that goes for all of us. Esele mana ya. Esele langa ol maftanga. This is a very, very interesting thing for all of us, fellowship. Ol maftanga le metau ya Yesu. Melena le na malosi le ulua ikalisia ol mafuta. Mo tele melen mana na yana moli mawina. Ale tato camp. I'm pretty sure everyone had their own experience while we were out there. Ale nganga faftai fo ile tua. He has made it possible for us. He was there from the beginning. When we got there the first day, and the day when we came back. While me motino, you know, tato tau nu umai ai yainga. I closed down normal awala. I the love for the tua mutatu. Sa tatu fatangishia lava le fatashi maileli. Ya sa ya fa lao lao awala. E tatu leise me fa le tonu. We were in good hands with God. Ya, e vi e pea le love for le tua. Fatou nui no tatou fa moe moe, ele o atu matoe foi mai. Ia, au tatou mulu mau fatas. So next time, yeah, we can't wait last minute to, you know, to set up our next trip. You know, right now, officers, it's time to work and see where our next trip will be. Temine ye. The pen of Vaipo Felix Melata to Malanga, ya. Ele Nato sang up, ya, we are Loman Malachi for the tour, ya, ya. And a lay from Nato Mutato Uma, just a reminder, our offering Tato Tutush from Nato Pia Manituolo for the tour, yo to wine, and Miss Tangata Lavia. Ya, ya, a little tour never yasso. La photo in my family ringa. Sang le mume uma awana lauia pui pui mo le leo. I think some of our kids are going back to school. Yeah, yeah. May God be with you all. Don't give up, kids. Stay in school. Vai la onga ya manui au to wa onga. May God be with you. In every way you go in school, yeah. God is right by you. Ask God for any help. Whatever you're going through, you're struggling with in your education, ask God. Sili le tua mo le sosan. Ayang le le tua le to e a ino a onga fa na pui pui ma le le la to e ilo fa fo ma lo fa le. Ya e me se fo yo ta po inga ta to nu a le fo le tua to mountain al ta to nu. Ya ya manu ya la vale. Ma ya so menga bless you all. Ta to tsta. Wa mail nga lo nga tanga to tama. Ela foi atulinga nga lilo lolo manga fa pula fa mtala loto fa to toina meu e tu mama pe lunga la fa na file mumman manu yo ele tuta ma le lof se ile o yesu ke wisho le lima fa man maftanga fa fa pe malura manga nei se yo fa vau fa vau la. Amen.